The raga is Gana Varidhi. One of the rare ragas, that's a Tyagaraja Swami's composition, Sindaraga. It's a genuine of Sulini.
Daya ju chuta kiti be lara Daya ju chuta kiti be lara da sarate
Bhavani bhavagavani disabhagavadajya jo chuta Chachadidi chachadidi samagavavadani jadani vadayavadajya jo chuta Bhavarira bhavarira chadani bhavarira samagavadajya jo Da 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 da